mubizi mwese duriye ku kibazo kimwe hari umuntu umperfect detective ari gushyira mu kaga imari zacu nibyo tumaze kugeraho
kizo nko bisanzwe
batandukanye n'abandi bose twanganye nabo